nwa adama ka ọnwa so na ụlọ akwụkwọ Lorita Special Science School Adazinnukwu bụ onye nke toro ugo dịka onye nke meririnụ na ya bụ agba nke 14 na asọmpi ịnwa aka sayensị nke Prince Emeka Ayabazu chịkọbara, ebe nwata akwụkwọ bụ onye nke nọ n'ụlọ akwụkwọ Mata Amabilis Umoji bụ onye nke gbara onye nke mbụ na ngosipụta aka ọlụ bụ nke ọ gosipụtara na mmemme ahụ. Queen Anibo bụ onye nta aka anyị mere ka amata na ya bụ nwada Nwosu bụ onye nke ji ego ruru ₦35,000 wee na tinyekwara akwụkwọ agụmagụ dị iche iche na nke eji wee na-edeke bụ nke a chenyere ya, ebe nwata akwụkwọ ụlọ akwụkwọ Mata Amabilis Umoji bụ onye nke ji ego ruru ₦45,000 na anya bụ nnukwute igwe ọlụ bụ nke eji wee na-alụ ọlụ na ụlọ nlekọta ahụike nke o mepụtara. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ ya.
Ya bụ asọmpi nakwa inye nzere maka ime nke ọma n'agụmakwụkwọ bụ amụma nke sitere na Prince Emeka Ayabazu Foundation na njikọta aka Post Primary School Service Commission PPSSC bụ nke were ọnọdụ na Utility Hall nke Anambra State Universal Basic Education Board ASUBEF, bụkwa nke kpọkọtara ndị ụmụakwụkwọ, ndị nkuzi nakwa ndị otu ya bụ foundation. A nọrọ na ya na ụmụakwụkwọ wepụtagasịa ihe nka na ụzụ ha mepụtara ka ọ na-agwa ndị ahụ okwu. Onye Chief Host bụ Prince Emeka Ayabazu kwuru na isiokwu ya bụ mmemme bụ iwere igwe nka na ụzụ wee na-etinye na ọrụ a na-arụ kwa ụbọchị. Chief Ayabazu, onye ọ bụ Elder Roland Akujeze nọchitere anya ya, kwuru na ya bụ Prince Emeka Ayabazu Foundation bụ nke na-etinye uchu ịhụ na akwalitere ụmụaka ị na-emepụta ihe nka na ụzụ. Onye nke na-anabata ha bụ Chairman PPSSC Ọkammụta Nkechi Ikeduugwu kọwara na site na ya bụ foundation, e nweela ụmụaka ndị na-eme ọfụma na agụmakwụkwọ ha, ma tokwa Gọvanọ Soludo maka ịkwalite mmụta nka na ụzụ na steeti a. Onye Direktọ nke Science nakwa Technology Department nke PPSSC Oriakụ Ikeria Ikeduonwu kwuru na etu esi eme ya bụ asọmpi bụ nke na-agbanite kwa afọ kwa afọ. Onyeisi oche ya bụ mmemme Chief Chidi Abafo kwuru na onye ahụ chọpụtara ya bụ foundation bụ Chief Ayabazu bụ onye na-azụ ahịa mana o nwere mmasị n'ebe ụmụaka nọ nakwa ịmụta ihe igwe ọgbara ọhụrụ. Onye ahụ tụrụ ugo na ya bụ mmemme bụ Nwada Nwosu ka ọ na-ekwu kwuru ịdị uchu nakwa ịrụsi ọrụ ike dịka ihe nyere ya aka o ji nweta mmeri, ma kenee ndị ahụ chịkọbara ya bụ mmemme maka inye ya bụ ohere inye nzere ịwa achịcha nakwa ihe ngosi dị iche iche tinyekwara egwu ọdịnala agbara bụ ihe ndị pụtara ihe na ya bụ mmemme.